wethu usinikile ezinkonzwana asinike zona. Imfundo silifumene ithuba lokubasithe siyofikelele eFort. Thina singamanina aseFort. Namhlanje siqobe sithiko manina mawasithathe. Ukuthatha lento incinci iphambi kwakho, uxhase omnye umuntu. Ukuthatha lento incinci iphambi kwakho, wenzele ithuba lokuba ukwazi ukuphila njengenina. Uphakamise amanye amanina, uphakamise nesizwe sonke. Ngoba siyayazi ke ukuba inyathi libuzwa kwabaphambili. Yeyo nto ke sisithi osisa basebephumelele banexanduva lokuba babheke emva bahambe bayokusifundisa ngoba siyayazi ukuba into ukuthi uyazi funeka omnye akuhlahlele indlela ukuze ukwazi nawe ukuthi naye ngimicelamngeni bendidibene nayo endleleni ndifumene esi sisombululo kule micelamngeni ngoko ke nawe ungayigqitha yakho imicelamngeni ngezi sisombululo singamanina masingazideli isizwe siqala ukusidela ngenxa yokuba sizidelile thina singamanina masiphakamise intloko sisebenze sinawo amandla amandla.